Lo mkhankaso walo nyaka ute watisa sive ngekuhlukubetana ngetebulili ngephansi kwesicubulo lesithi kanye kanye asibambisane sinqobe kuhlukubetana ngetebulili.
Government has launched a number of employment creation initiatives in the country so that we can fight issues of poverty, because we've realized that some of the issues, some of the main causes of GBV is caused by poverty.
Asukumisa lo mkhankaso usabambe kuba liphini landu nankulu umhlonishwa Jane Simelane uthi uhulumende usukumise tinhlelo letiphathekako letingacedza lesimo sekuhlukubetana ngetebulili.
The words and command of His Majesty King Eswatini III urging the nation to rise against GBV echo the very, very same command and determination.
Lomelele inhlangano yakamhlaba kuleli George Wachira uthi ke le mibiko yehlukubetana ayikho lapha evele kuphela kepha ke nakulamanye emavi ikhona. Uthi kudingeka tisombululo letitawulungela live lakangwane. Uphinze ke wacela bonke labathinthekako ukuthi basebenze ngekutikhandla njengoba emakhosi. Anikete sona sive ngisayeye ukuthi kuhlukubetana ngetebulili kuphele kuthi nya.
This year's launch of the 16 Days campaign takes place at a time when we read so much in the media about the growing scourge of GBV in Eswatini.
Karsten Markenberg, lo melele inhlangano yemave yalabo mhlophe kuleli, uthi ke kunetinhlelo labatesekele letitawenda ke ukuthi imimango ifundziseke kabanzi ngekugwema kuhlukubetana ngetebulili. Markenberg uthi kunesidingo sekuthi bafana nabobabe batfole kufundziseka ngenzima lefanele bayidlale ekulweni nekuhlukubetana. Uhulumende usukumise imikhankaso leyahlukene lefaka ikhathi kuvakashela tonke tinhlangothi kufundzisa ngako kuhlukubetana. Leswatini ke liphindze lacinisa nemithetho lefaka ikhathi umthetho wekulwa nekuhlukubetana ngekwelicansi nelidlame emakhaya SODV kanye nekwakhiwa kwetindzawo letigcina bomake nemantfombatana labahlukubetekile. Etindzabeni kubika Sondo Mlangeni, eMbabane.